Yet we're so far apart. Here I stand until I've won her heart. Go to my lover, say it's nothing and say, when you're in love, love finds a way. When you're in love, love finds a way. Da 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 da